So, me ma akwa ba ediba afidie yi so. Eya afidie yi so na obete ensem a enyinta ensem a akoda a yatwe ede abase yen pensem pensem. Eya sa afidie yi so obenya atitirifu ye no mo betwetwe nkomo ati amabra bom ehudie ekọ. Sa afidie yi so ene ede news a ewo around the globe nyina edebe bro amaye sua ho ade. Enti me pa cho wo twa den men che ho bomoden ne subscribe. Bomoden ya ne share ne bomoden ya ne commenting. Na emi bia ye post video when you are coming, you are the first person. I will be here video now. Ah, I don't know how to change. Big ups.